Tirambuye bajirwa mare ndura aiwa nyagawe watu jeni amutira maja kusura wadei ishuti na baba nime aiwa nyagawe watu jeni amutira maja kusura wadei ishuti na baba nime
Yo man, ukura ratanga mama feza ntabe wabare yanwara ratanga inzoga fatuma ntabe wabare namusa ratanga inzoga madamu ntabe wabare napeka ratanga inzoga nazapu ntabe wabare kujosa ratanga inzoga wamaheke ntabe wabare ruri saratanga inzoga nahonda ntabe wabare Ndagukunda farazi yawe Ndagukunda Carolina we Ndagukunda Madalena we Ndagukunda Eugenia we Ndagukunda nkawuri cyo nguha Ndagukunda sinkijyamba we Ndagukunda sinkigoheka Ndagukunda ndakakwambura
Nyemera ndagukunda
Ntangi njya we
Nyemera ndagukunda
Rukundo we
Nyemera ndagukunda
Here nawe
Nyemera ndagukunda
Matirita
Nyemera ndagukunda
Ndagukunda farazi yawe
Yeah 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 we sheri we
Nyemera ndagukunda Carolina we
Yeah 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 we sheri we
Ndagukunda Magere nawe Ndagukunda Helena we
yeah yeah we sheri we
Ndagukunda nkaburi cyo nguha
Nyemera ndagukunda
sinkigoheka
Nyemera
ndagukunda ndakakwambura
Nyemera
ndagukunda Fabia no we
Nyemera ndagukunda
Ndagukunda Cecile we,
ndagukunda
Ndagukunda Kore we,
ndagukunda
Je vais vous faire kuba kwa babyeyi bacu namwe barezi bacu kwa 2009 ndamukiza mu mwaka w'1972 wabaye umunsi wirabura tsiriri urufatiro rwatumye ababyeyi bacu bahunga baduhunganye cyane bakatwibarukirijwi bari bavuye mu ntara komine n'imitumba itandukanye yo mu bwa Nyamurunga bakora urugendo rwabakije mu mahwa n'ibitovu ku iherezo bahuriye ubumba rinduhuje muri aka kanya ku babyibuka ndazi neza ko atari benshi bakoranye ngaho abenshi bakiri bato intango y'imibereho y'imivumba yabaye umuravumba inzira y'umusaraba koko ukaba nka ko i Burundi twari tuvuye mu buzima bwubatse neza dutaye amazu imirima amamangazini ateliye z'imyuga akazi ka leta kuri bamwe ubworozi n'ibindi tujya gutangura ubuzima bushashi w'abarundi duhereye ku busa bwugaye habaye urufatiro ruhishe mbere na wa mugani w'ikirundi ngo ugomba burahigwa bwahigana watuzuriyeko banyamuvumba babyeyi mwatwibarutse barezi bacu namwe mwaruka nk'uko nari ntegeye kubica umwano intango y'umuvumba ntiyatubereye umubirizi gusa ahubwo yatubereye n'umuranzi wasanga mu bamwe babyeyi bacu bagiye mu mashini nyereka bapfa intara bamukamwo n'ube gito bundi butayiramvura sinzi ko mu byibu hariho ababyeyi bacu mbere bamwe nababonye ngaha mu ntango y'ubuzima bw'ahari aho wasanga bama mu bifunsi hari n'abari babizi babishoboye sinzi ko bari barabikoreye imyimenyerezo ariko kandi baragajishije baca bapfa bya bindi twari duhegiye kuvuga imana ishimwe uko gucana ibicamurundi byamaze igihe urumera umara ibyo byatewe n'imwe mu nziza yaciye ibatera mucyumwe mu nziza nayo yaciye ibatera none yoba ari imwe mu myabaki imwe mu yabateye igatuma ibintu bihinduka ni imwe mu yo gukura amaboko mu mpuzo ubwa mbere abafashe inzira y'uburimyi ntibarimye bazuye kuko Imana iheza agira ibikorwa by'amaboko yacu umwimu warabitabye urabica biracika barajya barikura barabiterana gusa naho hari umwimu bajya kugurisha ku munsi w'isoko nk'ibijumbu bataronsa babikura bagasiga babimenye mu isoko bakitahanira ibiseke bari babishoyemo byonyine ni nako umurundi yari yamaze agira ati nta burima ngo arimarire ubugira kabiri sabarinyi gusa bakuye amaboko mu mpuzu ko abahunze abanyamyuga nabo bariyusha kuye nk'abashaka kumubira yehova nawe ntiyateba kubatwengera bariteza imbere karahava ubugira gatatu abaciye ku ishuri nabo nyine baciye batangura kurondera akazi kandi nta wakabuze kuko kariya nawe abari baratanze umwanya bagaturira karbone z'ubwonko bagasoma mu gitabo mu gihe abandi bari ko basoma mu mubindi nabo nyine baragukuye mu cyibo abanyamuvumba babyeyi mwatwibarutse barezi bacu namwe waruka nk'uko mwabyumvise ugutwara umutima n'ibikorwa byo kwiteza imbere byaragaruye amahoro n'umwumvikano mu basangiye amazi ya Muvumba imbibe z'intara n'ibindi mu ntango batahuriza ko biribagirana buri wese ahinduka umuhanuzi n'umushibabyi wa mugenzi we ibyahora bicira birarura bicika ibisosa nk'agasukari ka sosumo abanyamuvumba babyeyi mwatwibarutse barezi bacu namwe bwagwaruka mazinda nangenze moro banyibarutse narakunda yamara akaryoshe rigahora mu itama igihe kigeze bakurikiye ba sekuru aba babyeyi bacu mwababonye nabo nyene dusigaranye mbere bamwe turicaranye abatureze abandi bicaye hariya nababonye bagiye baraturera bamwe baratwigisha banoniya nabonye batwigishije basaza biwe baroje nabonye twakoranye twese turi bigisha nabonye bariho kandi Loise n'abandi aba babyeyi dusigaranye batujyanye imbere batubereye agahore ntacyo batakoze baturera wigeje n'imene y'umuci bakagatura akamwafu n'impanuro na karumwana si uw'umwe yamara naho badukoreye ikora inka nk'uko ubwatsi buma bukabisa ubundi ni nakungane wabo rutera rugira ruti na gahwane natwe tuti muradutahiriza biyo tuzosange mwabisasiye indago ariko kandi mu giherezo ry'urungano rw'aba babyeyi natwe imyaka tumaze hatari yo dusigaje urungano rwacu nabwo nyene ni mu rugendo buca kukarengana tuvugwe muri kahise nicyo gituma mu ntumbero yo gutsimbataza mu Muvumba twabasabye kugerageza kuzanana n'abana banyu muri itwaniro rigira gatatu ry'abanyoye amazi ya Muvumba twebwe twamenyanye biciye ku babyeyi bacu bamukira inkingo yose y'u Burundi twifuza ko abana bacu bamenyana bagira ubumwe urukundo n'ibikorwa nkomeza mvukano bana bacu baruka icivugo cy'ihwaniro rigira gatatu ni amazi ya Muvumba twasangiye yaratwungiye ubumwe tugutsimbatarisha ibikorwa nkomeza mvukano twubake izina Muvumba dukomoka ko no mu gihugu cyacu cyatwiranutse nk'uko mubibona ababyeyi banyu dufitaniye ubumwe budasanzwe yamara ntitwihuje twahujwe n'ibyo ababyeyi bacu baciyemo duhurira hamwe tutaruye ku mutumba ikomine cyangwa intara imwe icyo tubasaba ni ugutsimbataza ubwo bumwe kugira izina bamuka ku banyoye Muvumba risimbatariye ryose nk'uko bisanzwe ugukorera hamwe mu rukundo no gufashanya mu kurondera ubuzima bitera kubaho neza ubwo kubaho neza nako niko tubifuriza mwebwe abo twibarutse mwebwe abo tugomba yuko babandanya gusimbataza ukubaho kwacu kugira ngo ntituze twigere dupfa ahubwo dusinzire kanatsinda umugabo nyamugabo ntapfa arasinzira banyamuvumba bana bacu gwaruka nakaryo keza kuri twebwe ko kubibutsa intambuko zitatu mukeneye namba koko mushaka kuzobaho neza nk'uko tubibifuriza intambuko ya mbere murangiza kumuzirikanya ko mukwitegurira kazoza mukeneye amatsitso amapfundo atatu nyamukuru. A kwiga mugashika kure hashoboka, kure hashoboka naho haratandukanye, bivana n'umwe wese, bivana n'aho abaye, bivana n'ibyo arimo, bivana n'ubushobozi bw'ababyeyi biwe bwo kurungika mu ishure, ariko kandi bivana nanone n'ingene umukama yatumbereje ubwonko bwiwe akamuha ubushobozi bwo gutahura no gushyira muri ibate ibyo yize. B kuba umuntu, turifuza ko abana bacu baba abantu ubwenge bwose mugira, ubutunzi bwose mugira, ibikorwa byose mushobora gukora, ariko nimwabura umuntu muzoba mubuze byose, muzoba musheshe, kandi akazoza twifuzaho gatsimba karakubanywera amazi ya mugumba kazoba gato, kazocuya, kazosukwamo amazi, kazohinduka urusuka amazi ku mugongo w'ingona. Se ugukunda ibikorwa, nk'uko mubizi igiti kigororwa kikiri kimeze, umuntu adatanga ibikorwa kiri ku ishure aguye kwiga agakubura akavoma agateka agakora isuku y'ibyiwe imbere yo gusubira mu ikaye mu buruhuko n'akarima akadandaza akiga imyuga n'ibindi, ku bice 95% ubuzima buzomugora kandi arafise ubukarasasi bw'umutsindo. Turafise benshi muri abo birirwa barakubitana ibicamurundi, bagakubitana ibicamurundi mu Gifaransa no mu Cyongereza, mbere bamwe n'Igisipanyoli n'Iportugali bagashiramo, ariko ari ibicamurundi gusa ataco biri bubafashe ubumenyi bafise uretuye. Ni ukuvuga rero yuko kumenyera ibikorwa no kumva yuko ukwiriye gukora ugatsinda uwo wiyumvira kuri we ariko ugasa n'abandi niko kazoza tubifuriza. Twagomba rero mu ntambuko ya kabiri tubabwire tuti mu mibereho yanyu ntimuzibagire ko ubuzima bwubakiye ku nkingi zindi cyangwa ku mapfundo yandi nayo nyine atatu y'inzahabu. Ipfundo rya mbere ry'inzahabu ngo twarimeye kubivuga ni ukurondera ubumenyi bwo mu ishure apprendre mu kinofunofu, nibyo twarimeye kuvuga tuti ukwiga ugashika kure hashoboka apprendre. Ariko rero apprendre yonyine ntacyo izobafasha, ariko kandi turongera ko irigira kabiri ryitwa désapprendre, ni ukuvuga ngo gufuta mu mutwe kuwize atari umuntu n'abandi nk'uko nari nabivuze, atokora ibyo abandi bakora nibyo abanofunofu bita désapprendre. Ibi biri ko birica bize benshi, babwenda babwira ibifaransa n'ibyongereza ibiti n'inyoni, babwirira mu bubare ibiharuro bitwara indenga bariko barabavumbya, ariko ntacyo baha amaboko ngo barindire ubuzi bwo mu biro kandi ubusa n'ubwahindutse umugani. Turabisubiyemo rero, ni byiza ko abana bacu abiwanje n'aba bari hafi nama ndabiributsa kenshi, ariko ni byiza yuko twese tubimenya. Nashaka kubibwira abo nibarutse, ariko kandi ngire ntimbwire gito cyanje igito cy'undi nawe yumvire. Ubugira gatatu ni ukwiga bushaje, kuko mu ntango nari navuze apprendre kwiga, ndasubira désapprendre gufuta kuri gitangaza ko udasa nk'abandi, kufise ibintu bidasanzwe mu kudasa n'abandi, kuko n'ukugira bya bindi bidasanzwe bwa bumenyi, ariko kandi ugasoba ushobora no gusubira mu korora inka n'ingurube, ugasubira mu bisogororo, ugasubira kuba wotwara ikinga n'ipikipiki. Aho niho uzoba wabaye umuntu udasanzwe, kuko uzoba ufise ibyo usumbya abantu, ariko bobo atabyuma gusumbya. Wabasumbije za ndome twariko turavuga, ariko kandi ibikorwa bobo bashoboye gukora nawe ukaba ushobora kubikora. Icyo ni cyo cyatumye Abisirayeli gushika ubu aho bari hose ku isi yose, banditse izina, barakundana, bafitaniye ubumwe, bagakora cyane mu ntumbero yo gutera imbere no kwiteza imbere. Muri uyu mwanya rero tugira tutabanyoye amazi ya Muvumba, hirya ejo bazaba Abisirayeli nk'abandi. Ku gice rero cya reapprendre kwiga bushasha, no kwigira kuri ba bandi basanzwe, ba bandi bazi gusuguma ingobe, ba bandi bazi kuropeka umuceri ibanga ryabyo, ba bandi bazi korora ingurube agahera kuri zitanu zitandatu, hagahera umwaka ashitse ku bushobozi bwo kugurisha ingurube zitatu zitatu, nayo atangurube iri munsi y'ibihumbi amajyana ane, mu gihe njyewe uyu mubona niko narabwira ya binofunofu navuze nshobora kubinofagura, ariko kandi nkaba ntashobora no kuronka ikigira gatatu nk'ibyo wowe uba waronse. Ibyo ni byo tubasaba reapprendre, kugira ngo mubigire, hanyuma muzobeho muri abagabo nyabagabo bafise ubushobozi bwo mu bwonko, ariko kandi mufise n'ubushobozi budasanzwe bwo mu mitima. Banyamuvumba, abana bacu baruka, sinobandanya kuvuga iby'ibikorwa byo kwiteza imbere, mukwiriye kwijukira cyenyine kuko nta n'uburambe bwabyo bwise. Nicyo gituma musabye nshimitse mwankundiye nawe nyana akabinkundira mikaze umvukanyi wacu Baraka Jacques, n'umudandaza yarimize umuntu. Sintekeranya ko aza kutubwira akamaro k'ubutunzi n'utwigo umuntu agira mu kugurondera. Imbere y'uko nsozera, nagira mbanze ndakwiha ijambo. Twibuke yuko muri uyu munsi icivugo ibyo kivuga ari biriya biri hejuru, bikaba nabyo bifitaniye isano no kwiteza imbere. Mbere na soroga yacu Imana, ubumwe, urukundo, ibikorwa n'iterambere. Nta terambere riba abantu batakoze, kandi iki cyivugo twifuza yuko gitsimbata tugwa kandi kizovamaho. Reka mbanze mpamagare mwene wacu Baraka Jacques kugira ngo noneho amfashe wewe avuga ibyazi na kare ijoro aho twavuye byavuga ngo ribaruwa riraye kaze muba
ugire Muvumba. Tuvuga tuti tugire Muvumba, murasubiza muti Imana, ubumwe, urukundo, iterambere n'ibikorwa. Nuko abarundi bayamaze, umuntu ntazindukanwa n'icupa, azindukanwa n'ijambo. Mwakoze cyane kumviriza ijambo nyamukuru y'urubanza turabashimiye na cyane cyane abakiri bato babyumve kuko niho biraba kugira ngo konsantarasiyo iraba ari yose iyo tuvuze iterambere ntituba tuvuze iterambere ry'imisozi y'inzuzi cyangwa ibiyaga batuze iterambere y'umuntu uwo muntu nawe ntashobora gutera imbere adafise karangamuntu karangamuntu ngaho turimo turavuga ni karangamuntu y'umunyamugumba kuko karangamuntu yoyo muzi ko itangwa n'igihugu ariko twebwe ngaho tubasha gutanga karanga umunyamugumba uwo munyamugumba twifuza ko yotera imbere twifuza yuko yorangwa n'ibintu bitatu bikurikira icya mbere yizihirwa ubumenyi hamwe n'umwete yizihirwa ndakunda kuyaga n'urwaruka rutaheruke karubaza imitahe yo kwiteza imbere ofisi rukambwira ko rutagira nama muri icyo gihe cyanabibutsa ko iyo ufise kubwizihirwa uba ufise ubutahe buhambaye bw'ubumenyi nta na kimwe ushobora gukora ngo kigende neza utagifisemo ubumenyi ubumenyi nabwo aho buva ni habiri ni ku ishuri ni mu ngendo tujye mu ishuri nta n'umwe atazi akamaro k'ishuri ishuri ni ryo soko ry'ubumenyi ingendo nazo ni isoko rikomeye ry'ubumenyi mu nkundire ntange urugero kuri ibi bintu by'ubumenyi buva mu ngendo umuryango wa Bigendako bavuka ari abantu batanu ahantu bavukiye muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge ndaherukayo nasanze ari ahantu bigiye imwe nyine ibyumba muri abo batanu bavukana nta muntu n'umwe yigeze aba umudandaza ariko we yabaye umudandaza naciye rero mbwira icyo nibaza mbega byagenze gute nasanze mutaka wacu Bigendako yaravuye aho yavukiye muri iyo fiye aratembera aramanuka ashika mu Rumonge ageze mu Rumonge yarabaye umugoyi w'abarabu mu Rumonge amaze kuba umugoyi w'abarabu yarabye igikoni gusa yarabye n'ibindi bakora ngaho mu Rumonge yasanze badandaza kahawa hari impunzi z'amajora bakata bakagurisha bakabona amahera mutama niyo yatebye yaciye abifatana nkama aca arasubira iwabo iyo yavuka Burambi ageze yatangura kwegeranya agahawa arakura agahawa araza no mu minago atangura kudandaza impunzu z'amayoro tujya guhunga ibintu abikora ashitse mu Rwanda abibandanya arabikora urumva yuko byose yabihawe no gutembera gutembera rero murumva neza ko si gutembera murenga imbibi gusa nawe uba mu ntara kuri provensi ujya mu yindi cyangwa ukava mu ikomini ujya mu yindi uba utembereye ntubura icyo ubungukira tujye umwete igikorwa cyose usize ko umwete uri kugira umwimbu mwiza uwo mwimbu mwiza nawo ni ryo terambere turimo turavuga uyu munsi utamenya iyo ava ntamenya aho ageze reka mbere ntamenya n'iyo ajya urugendo rwiwe rubazengure uka namugora kubitwerekeye nk'abanyamugumba ntakizotubuza gutera imbere kuko iyo twabaye nuko twahabaye turabizi imana ngaha nyine muri iri nkoraniro muri iyi sabukuru turi kumwe n'inararibonye zabonye aho zabaye aho Muvumba zirazi ko aho i Muvumba abanyamuvumba iyo bava bakagera baciye baja kibi umwimbu utangura kuba umuseseka naho ndi atangura kuduha brochette benshi benshi baciyuka Pierre barakamfitiye atwubakira bare tuciyuka twese Benetus na kava mahanga badushishira ibiganye n'ubushera ibyoshi bigenda ko aja mu marashi atangura kuduhereza akaboga n'ubu tuciyuka Sangaranga atangura kuduhuza n'abagande eka mbere n'abakiga Ndimunzi Rafaeli Manase Ndabagize Michel Dalifane barimo tubiri batangura kugura ibyimbugwa abanyamugumba babaheje babeje ku byinshi Kasiusi yabaye mu ba mbere batuzanira amakinga i Rukomo Modeste na famiye yiwe batuzaniye farumasi na botike igezweho Pasteur Sagatwa atangura kutwereka inzira y'Imana yikanije rwe muami abamonyesha Imana bakene ngaho kubacu imugumba abaganga ucangenda Madiano na Rosa mbe na mubonye ngaha barakoze Yohani wakaze ya Rugondo yatuzaniye ibikoresho bitandukanye Gapfizi yadukoreye amasanduku uwabayitaga Imana yashinguranwa iteka kubera ubuhinga bw'uwo mutambyi Saba abanyangaha bose mumfashe gukomera amashyi abanyamugumba bose bagize umwanya ni muto muri kano mu kubivuga mu kubavuga bose ku banyamugumba ntibyoshoboka uyu munsi mu banyamugumba turashobora kuba tuse ubukene bibaye ari byo turabe ko iyo myuga twavuze hejuru yoba igikorwa nka kera turacabandanya tuvuga ibya muzumba mu kiringo kitarenze imyaka itatu umunyamuvumba wa mbere yari amaze kugura imodoka yamufasha yafasha abandi banyamuvumba kwiyunguruza bagashika mu mugwa mukuru wa Kigali uwo mutama w'amateka umirenza ko severe intore ziramba yari amaze gushika ibukama nkuko byavuzwe n'incabwenge ngo aho ubonye umugabo atera imbere inyuma yiwe haba hariho umukenyezi umupfasoni w'iyo ntwari tugomba ko yotubera urugero rwiza aracariho dufashanye kumwa amashi murabona ko gukora neza ntibyibagiranwa araheza imyaka 39 uwo mutama wacu ashengeye ariko murumva ko n'uno munsi tukimwibuka kandi twifuza ko yotubera urugero rwiza icyo bitwigisha nk'abariho uyu munsi ni uko twakora icyiza kugira ngo tuzokwibuke igihe kirekire sindabicishe amajambo nsabe uruhushya abarongoye urubanza kumwanya babona ubereye basabire ugwaruka turi kumwe ngaha dufate ko wahagarariye ugwaruka rwose rw'abakomoka ku banyamugumba tubonane ikiringo kitarenga iminota 20 tugire icyo tuyaga mbere bishoboka twoca mbere birashoboka twoca dutoramo uwize kandi ashoboye gukora ibintu bya logistike kuko hariho umugenzi yamuntumye tugire mugumba Imana ubumwe urukundo
ibikorwa
aho twakuriye ngo ribanwa rirayo na utara rirayo iyo ribarirwa nande nuko muvukanye mwene rigenda ko ariye kugira icyo atubwira ntiyatwemerera dusangiza impamagazo yiwe kugira azobandanye dusangizanzuri yakubwa bumenyi kugira ngo kungure abakeneye yuko abaterera ibyiyumviro mu buhinga bwo kwibuka no kurondera abafashe bamenyeshe yuko tamuzi kurekoza iwazi yiga imbere yanjye yaratebye na kaminuza rijyamo arayigeza ariko gushaka uyu munsi nigeze ajya kwaka akazi ahantu ahubwo yabandanije gukora ukwiwe ngira ni uko yari yabikwiyemo ngira ni uko yari afise aho abikura ibaza rero yuko afisuburambe bwinshi bwotuma afasha benshi iyo rero ufise ugufasha ni ngombwa kumwikora ko ni umwigisha mwiza kuko yigisha ibyazi kandi yigisha ibyo akora aratandukanye n'abamajambo bavuga nk'ibyapa byerekana inzira ijya kumuzinda ariko ubwabyo bize ntigere bishikayo bikigurira aho biri banyamuvumba babyeyi mwakwibarutse barezi bacu namwe rwaruka mu gusozera nongera nsubire gukira by'imvamva mutima ababyeyi mwakwibarutse umukama abandanye kubahezagira ndagira kandi twebwe abo mwibarutse nsubire kubamenyesha yuko ko mutaturiye imana natwe zatuzwa kwigira tubahimbi nicyo gituma abo tuyaga hariya mu gasanduku tubandanya guhanurana kumure tukababwira ibigezweho muri iki gihe abarezi rero abigisha bacu murabona turahibuka wahagaranye abandi turicaranye mwebwe mwaserukiye abandi muri iki kibanza abo bitashobotse ko tuba turi kumwe kuri uyu munsi tutibagiye bamaze gushegera imukama turasubiye kubakeza igihe mwatwigisha ntitwatahura by'ukuri akamaro k'inyigisho impanuro n'ijoro runtu mwaduha ntitwumva ibyagijwe nabo yihariye ndakunda kumubona umwigisha nkunda cyane yarazi kwishyikiriza ubutumwa bwiza twiza twumutse nkawamiya ndayishimiye hari inyuma igihe byagenda uko umubabaro n'amarira byaba byinshi tukabona kumengo ibintu urwango ariko kandi ibyo byatumye duhanwa tukabyibanga kandi turabona yuko iyo atari kubera ko yatugiriye nibaza yuko uyu munsi tuba tumuhuma yarakoze rero kimwe n'abandi bigisha bose ntitwari tuzikwa ku mushinge zo tuma abize gushinganahe baba bashinganahe nyabo abagabo nkanje nabo bakabandanya kuba abagabo nyabagabo muragahabwa n'imana turateye akamo rero ugaruka rwacu abakundwa twibarutse kugira ngo dusheho gukunda ishure ariko turanabahamagariye gukunda ibikorwa by'amahoro no kwiteza imbere kuko cyane cyane adatunga uwize ariko atunga uwashyikitse ijoro ashaka umuce sinorangiza ijambo ntakengurukiye abantu ntakengurukiye mu ntango badukoreye ibidasanzwe kugira ngo urubanza rushobore kuba kuko uyikoze mu mifuko atari naho bari baratanga uburyo bwabo budasanzwe ntimugire ngo ibitwari kubishobora logisitike yose igakunda ku buryo bwacu bwonyine turafise abantu bamurikiye hariya inyuma y'imbibe z'Uburundi natandukanye notanga akarorero uyitwa barimo turi to uyitwa Bertrand mwene Barunara muri Barema abasiperiye ntibaribuka neza Bizimana Nestor wa hariya mu bice by'Imimuri uyitwa Mutumi Ernest uyitwa Emmanuel mwene Enzako Severino mbere na nyina wiwe umwana yaragufashije na nyina wiwe Ntirambirwa Generoza nawe aragufasha kandi bose badufashije mu buryo buremereye Gahima Maria Goretti Innocent mwene Nzohabo nayo Musabyimana Ernest Ndabirorere Jérôme Ndabirorere Jeanne Niyongabo Félix nawe nyene mwene Generoza tubako Generoza yaradufashije n'abana biwe babiga aradufasha hariho kandi n'uwitwa Innocent Bisorore mbere hariho ni Centre de Sante Makerariye Centre de Sante yakiranye ame Ernest Niamene makuru.
Vita mwene makuru.
Si vita.
Mwene makuru. Ni vyo ego. Nangani.
Hariyo n'umuganga ikoramo. Ari hariya. Mbere yanatwemereye yuko nuza kugwanira ngaha uza kumva afise akabazo aza kugenda bakamugirira consultation kandi ubuntu n'ubufise ikibazo cy'amagara yiwe dore yuko yohanuza arashobora kuza kuyicisha ku buntu ni nacyo cyamuzanye ngaha mbere yewe hoho nk'uko mbizi nk'aratasi muminwe ahandi hoho nari nahereye kumufatira amazu menshi cyane abamukenera hariho ibiro akoreramo hariya hari hari ibiro aza gukoreramo kugira ngo uwo wese akeneye yuko yumvirizwa ahanurwa 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 ahandi ho rero usubiye gukengurukira abavukanyi baduhaye uburyo butari buke batunganye kugira ngo iki gikorwa kize gukunda Ikora n'anyibutsa uwundi muntu ndibutse kwandika ndazi yuko umukama aza kubimparira nawe agacamparira nawe nyene yadufashije bidasanzwe yitwa Irakoro Kunihafi mwene Mahama nagomba rero hamwe namwe mwese niyumveko yuko ibintu ari iby'iwanyu hama tubona hariya hirya guhiga kw'ibyuma batera bikazandura ndabimfuriza akayabu no kubandanya kumerwa neza kuri ibi bikorwa byanyu mwiteguye kandi byiza imana ye n'amahoro y'umugisha ibahezagire kuvuma yacu kuvuma yacu
Rwanda nawe nyene tumwitanze mu Thank you. Bate iba chunda babarire Mura genda mitwararitse ibanga mu bantu Ene wajimabwire Bate iba chunda babarire Mura genda mitwararitse ibanga mu bantu Azoba hagateka Eka kabere yabantu Nimagendera neza imico yabantu Azoba hagateka Eka kabere yabantu Nimagendera neza imico yabantu Negura ata umuani kwere nugire ngo nokumanga dumono nobono uwo bose banegura ata umuani kwere nugire ngo nokumanga dumono nobono ahubora tugenda uterega mugenzi nabiyo mico yawe nakuno muyo Ahubura tugenda uterega mugenzi nabiyo mico yawe nakuno muyo Bundi ukagira mugenzi ukabona ranyereye uramugarura muyo Nejo nejo bundi ukagira mugenzi ukabona ranyereye uramugarura muyo Utewe nchuti yanje uko siko bigenda Iyo simico myiza y'ubuntu mu bantu Anje, uko siko bigenda Iyo simico myiza y'ubuntu mu bantu Iwiyende mugenzi uratunze warize Ibyo byonyine niwibaze ngo birakwiye muyo Iwiyende mugenzi ufise itongo urimbura Nta nzara ngo nta nyota ngo birakwiye muyo Obura uburyamo kandi ufise umuryango Naguhari ivomo wo kwicuza muyo Uragwanira ubuntu iryo tunga rya mbere Urabwira n'abandi ngo ry'umuntu n'ubuntu
Kahugu kanje keza nakunze kama kumutima Uri gatoyu fisu butore Beni ntwaro yintwari Urambi mbara na jono gu Angwifuri jevdinji Nurambu sagarare Waribaru simfura nyazo Ziharanira majambere mutima yo vibagira Senga mizangi
Umva matwi Umva matwi Umva bana mukore kuri prakora Baba dije
Ezanya
Ezanya hapo
Thank you.
I'm going to go to the hospital. Thank you. Ariko sinari ndabona neza maso ku maso. Ndashimiye ariko nazanye n'umwuzukuru wa mukuruwa turi kumwe ari inyuma icyo nishimiye imana kandi ni uko abanyabuzima mu ijosi urukundo mufise ubumwe kandi murakora biragaragara hanyuma iterambere ryo biraboneka ko rihari ndashimiye imana kandi ko nize kumwanyakiriye ubutaha nize kutazoza tumubazana w'umunyamuvumba ahubwo nanjye ubuzima n'umunyamuvumba mwanyakiriye mukabyemera ndabona ko urakoze cyane wabyemeye
Mubumba yacu
nana ubumwe uru
Aruka, about to be a good set. Uri Mania, Purinaka, and Yereko, Sira Piakanangi, Arikokani, Yango, the Barrio, who was there, you are the new Mossi. Mwe kwa lipa mwe yetu mwoga Minako mwe kwa kati tukuruze mwoga Mwe kengu kwa ima mutima Kwa kengu kwa wila kati Mwe kano Mwe kono Mwe kwa itera mele mwe kwa yetu mwana Kwa kengu kwa wila kati
Tugira kuti
ngumba yacu.
Nurambu sagarare
wari baru simfura nyazo ziharanira majambere na murundi umutima yo vyibagira urangwa kumutima wa Afrika iteka nitekane abo wavyayu urabegeranya na murozi na mwansi azo kwigera ahira irangwa gukore mukwa Sagara.